bwacu ariko imana ishimwe yagize neza kuturinda
ishimwe mana yagize neza
ushimwe mana yacu yagize neza cyane
ushimwe mana yagize neza
korera cyawe turagushimiye wagize neza cyane mana
ushimwe mana yagize neza guturuka kumana yo mwijuru igira neza
Hallelujah!